Ooh, rock. Ooh, boy. Easy now. Ooh, 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 boy. Ooh, ooh, rock. Ooh, ooh, now. Whoa. Wah, 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 wah. That's it, hey! Whoa, 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 whoa